Zvikomborero zvamagadi bazvaganaga Vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa Zvikomborero zvamagadi bazvaganaga
zvaganaga
Vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa Zvikomborero zvamagadi bazvaganaga